quiet, cause I really gotta say more. Oh Lord, I am grateful, not that same flow. Pepo sinai is west, not the percentro. Palinya si zochu luka mufatsepo. Izi zindi za chilendo. Jajiti tanchani kutimu yambepo. Kuchoka kwanu ndikulo wele ramtengo. Sajiso ni kuti si ira alendo. Na mata black or yellow. Mind over matter, this a mango feral label. The omwe wa aku yambita mademo. This will take a bola kungo sentimento. Kosa topa never let go. This a wane mawati yambi relero. Left with no choice, tango sandu kata fero. I'm in pain, dilipa kwa oba hero.
Banji popanda amai yake akundwa banji popanda anzake mwana
andita ndi umpawi wanga andicha maina anita analibwenzi komadati nja maina.
I'm sorry.